ndĩrakũria atĩrĩrĩ we indo ciaku gatiga gũthũkangia weka atĩa nĩwe ndĩrarĩria
nĩgania na mĩheho
ti ũhoro wa kũnegenio na mĩheho ha tondũ maũndũ marĩa wĩka ati makũnegenerio na mĩheho
ngoma
ciaku ũthũkangĩtie ciothe ũgĩtua mũhogo igũkũ ũkerage nacio nyeni ũnyunangĩire mĩthia ciothe ũguo ihana ta cikara nacio nyeni ndũthiĩ kwĩyugithia ũũ ndũthiĩ kwĩyugithia atĩ niĩ na ndĩrakwĩra warie ũrona na gũkũ nĩwe ndĩrarĩria nawe ũtarora na gũkũ ndĩkũria ndia soko yakwa ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ wagakĩcia rĩ oka gũkũ atiga ngoi rĩ wathambagia na indo yake weka mũhogo yake
mũrathiĩ wathambia rũrenja
ndĩramĩrikirikũmũkaiganaũkaiganagatotiaamĩrikiotĩramĩthirũrũkiotagĩthĩkia macaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa